Imodoka murayibona ni iyi. Tuka vraiment na chibaye. Bose ndakuramukiza.
Kumekucha Afrika. Umwanya biganiro wageze ni Sabaden.
Sawe ko manurikiye. Ko ishobora.
Akubarurikiye. Uri mu kiganiro delisi. Ariko gamana, we ni biki? None shakije.
Shaka tu yage.
Ndoma mu star boy kuma.
Yego magi.
Shaka winjire.
Eh ntavyo yarazi nawe nyene.
Ukitoko ni gahade.
Aha, mba ndabizire.
Ah, juma namusezeye, juma ndaziya cyakore, ajabwira duje kora umuti.
Ndagusanze ngahica mbere imodoka ni wawe canke wati.
Ubona ari yande. Cyangwa ubona kandi hari yakandika. Ni kwanje ndashimira Imana vrem, ni kwanje ma permis ijya. Juma yerekana permis, ari bavuga ngo ntwara umuduga ata permis ufise. Starbora bona yori permis wanje.
Nk'abantu mbega bavuga ati Exactv barishima, kwiye kibanose ikintu cyabigishira kuma YouTube ibiki n'ibiki.
Eh gosha, kandi ari ba mama kuri bavyidoge niyo mpamvu tuvyerekana kugira dutere intege abandi kandi twerekane abagira ngo dusingira yuko ibana no kuri amasengesho y'Imana ngo mihezagire Imana ngo midufashe turacyahezagirwa yo byinshi bizotugwako
statue ya Nelly Nat avuga ngo yize ke ngo ruha kumuduha ngo ma link ngo y'ibintu ngo bizimuduga ngo akunga Imana ngo nibafashe ngo ubwenge ngo we na team yawe
ngo turi muri rari ngo tuguma tugura imiduga ngo menga turi muri rari icambere telefone ni ya Nelly Nat stati ni gwiwe nama mega tumuha nakintu nakimwe bafise droit yo kwandika ibyo ashaka na Isaac TV dushira ko ibyo dushaka araba bacha bibaza ati Isaac kura arakora guri miduga agura amakamera ibimikro bishasha ibiki ngo ashaka kubara amahera ya YouTube YouTube na mera atari inje za wangu ni endorsement nimba batabizi Isaac TV ruka kuronga endorsement nzo ibereka tuzo ipresenta vuba cyane twarose endorsement no vuga yuko iri mu byatumye tugura n'umuduga baba ndo gufatwa na mihaho bihangane kuko ni babura ba mihaho ni babura vraiment abandi bafatwa na zangwa za mihaho huko bagahahuka babonye kura tera imbere bakumva menga mitimigiri bace mu kanwa baravuga ngo ni kwishima bavuga ati ngo ni kwirata bavuga ati nukuri pe importe birabasha nu ninda yakorotse barayivuga
Salut abakunzi ba Isaac TV muraho murakomeye umeze neza je meze neza cyane nkuko mubona kuri micro ni chenis delicia band kamera ni Juma Jokes namisi rero ngira navumbuye ndatse ni bosi wanje Isaac Classic ngira muramuzi umva ndamufasha agira gende tutayaze ku bintu byerekeranye mwanya ko muregera yaronse umuduga mushaka twaraye duhezagiwe ngumane nanjye rengira ngenda muvugishe numve ivyambwira hari abantu bibaza ngo ngira ngo Isaac TV no kwishima ngo kuba baronse ibintu no murezi yuko iyo uronse gushimira Imana biba bikenewe kandi gushimira Imana kumugaragara ntawe bibujijwe soreka rero ngende ndamuvugishe numve nyene acayivuga ko Juma ugumane nanjye ngira imodoka murayibona ni iyi tuka vraiment na chibaye bose ndakuramukiza
kumekucha Afrika umwanya biganiro wageze ni Sabonnez
sawe ko manurikiye ko ishobora
akubarurikiye uri mu kiganiro delisi ariko gamana we ni biki none shakije
shaka tu yage
star boy ndoma star boy kuma
yego magi
shaka winjire
eh ntavyo yarazi nawe nyene rege
star boy ga star boy ari kumuduga ngahani atari
bya ndi konda ngarije ndi konda gutwa aho cha
yo tora ngaho karibu muri salo yanje
esha ni salama nje kabisa mugani wa jum bose ndakuramukije
ni boni bo delicia
nje ni sawa ndashima ndamukije akunzi ba exact
star boy gabanya shayo nuzenya gabanya volume ngaho yo radio ngaho nta mupira ziko turaba ijwa radutsinze sha nta kundi
ukera mutakunzi ba exact tv
ni sawa meze neza delicia ramvumbuye mana yanje we
ibaze none bose tugusanze mu modoka
ndo ni gahade
Aha, mba ndabizire.
Ah, juma namusezeye, juma ndaziya cyakore, ajabwira duje kora umuti. Ni yavyanka turabe.
Ndagusanze ngahica mbere imodoka ni wawe canke wati.
Ubona ari yande. Cyangwa ubona kandi hari yakandika. Ni kwanje ndashimira Imana vrem, ni kwanje ma permis ijya. Juma yerekana permis, ari bavuga ngo ntwara umuduga ata permis ufise. Starbora bona yori permis wanje. Iyo abiri he Starbora, nawe ufise permis? Bwereze kuvajya. Ya
kuvura
nayo. Ni uja kuvura tayi.
Okay, bose ndashaka ubwire abakunzi ba Isaac TV mbega imodoka yavuye hehe?
Iyi modoka yavuye mu kwitanga kwanje, mu kwitanga kwawe, mu kwitanga kwa twese, mu kwitanga kwa team Isaac TV. Kandi Isaac TV team vraiment sinda itwara vraiment dusangire n'agafana. Kandi turi mafungo. Ngwe turi mafungo namwe mu ijoro mba mwatashe urumva. Katurindira mafungo ahere ama tuzoje dusangira nyene kubera akaduga tukarabiri. Bavyita ngo kukabatiza karabiri.
Ngira ngo nivyo nyene.
Ego.
Okay, ubwambere igihe wagira conference de presse u president ya motoka ya mbere. Bavuze wavuze ngo yavuye muri diaspora. Mu wa diaspora. Ni ni yaba yabo.
Cyo cyo urampeshe. Po. Subizi yikuye. Ngo mu duga mwabuye.
Okay, bese ya mbere mugabe ravuga ko ari yo yavuye.
Biravugwa cyangwa niko ravuze? Niko ravuze. Niko ravuze jewe. Yo dirishara ya bitsi baro bose. Okay,
bese biravugwa. Ngo yavuye mu diaspora. Bega nini yaba?
Ya mbere cyangwa iyi?
Oye motoka ya mbere.
Ajyambere bo ijyambere gusa harimo intererano n'abantu benshi ijyambere harimo intererano n'abantu benshi bagiye baranterera of course naba diaspora barimo ijyambere ariko ya kabiri vraiment nta na diaspora we reka shanu n'umwore mu mahaha nasubize ku isuka
nko bize ngo byavuye mu mvugo ngo mu nguvu zawe mu nguvu za Isaac TV akaba ari abantu bafite ama TV online mugana wakaba batashaka kugura ico kugura imodoka cyangwa ikindi kintu nake nibase niza n'ikintu wowe ukoresha kugira ngo ushobe gutera imbere nkuko
ikintu nkoresha kugira ntere imbere oya ni kwitanga tuwega nanje sikirenga na byatari ndaronka yemwe nibaze ngo ndabajyanye nta na cyatari ndaronka ariko aho bigeze tundahashima ndibaza yuko SUBCRIBE byose ari gukora gukora cyane kwitanga cyane ukaba serious mu byo ukora akora arono araho acambira ngo yasha wewe sha Isaac urahiriye ngo diaspora ikwama maboko ndahishima n'ukuri nimba babigira mu ruhara kwira gentere imbere n'ukuri ndabishima uwo ari wese abigira mu ruhara dirisega nawe uri mu batuma gentere imbere twese mu rusange mwese na Juma kugira afata ijya kamera abantu bose babona iterambere ry'iwacu abifise mu ruhara urumva rero umwe wese mu rusange afite ico anterera kuri je ugatukanje se rero niyo mpamvu atamvu nimwe yotuma nanka kuvuga nanka kwemera ibyo ko aravuga ego
nk'abantu mbega bavuga ati Isaac TV barishima kuye kibanose ikintu cyaba bigishira ku ma YouTube ibiki n'ibiki
gosha kandi hari abamama kuri bavyidoge nawe se nanze karanje kuri stade ati nk'umuntu ababazwa vumera nko kubona Isaac TV twerekana inyene imana kira duhezagiza inyene imana kira duhezagira mbere umenga yo bafite ingorane muri we rero Delicia je nibaza yuko atangorane n'imwe irimo tuye gupostinga tukereka abantu ivyo tugeze ko ndibaza yuko atakosa nari muri rimwe uburenganzira bwacu amakamera ni rwacu televiziyo ni rwacu byose ni rwacu dushije ibyo dushaka ariko rero majya mu make nuko nitubigira kugira ngo tubabaze abatabifise cyane kwirata ku batabifise no kubatahura bino bintu barabitahura ariko ndibaza tubikora kugira twe France abandi kwa turizera neza yuko Isaac TV kurikana n'abantu benshi kandi turizera yuko tuwe turi bamwe mu bajene cyangwa bamwe mu rwaruka turabwa n'abantu benshi ari abantu jene benshi bacitse intege ari abantu benshi bajya amashuri bari muhira baryamye bari ndiye bazihabwe akazi na leta tuko turika yuko nimwakora niyo mpamvu gya stati yongera navuze ati ingufu z'urwaruka ziri mu maboko yacu iterambere ry'iwacu riri mu maboko yacu rero hagarara kuco ushaka gukora hagarara kuci bana yakuremeye hagarara kuri uri kurakora nimba urima rima neza uri se ube seriye mu burimo bwawe nimba ufata mikro ba seriye mu gufata mikro kwawe nimba iki rero tuvyereka abandi kugira babone yuko akazi dukora atari akazi ka blag atari akazi ko utakaza umwanya n'akazi kaduhereza byinshi ku mwanya muto warashima kanaduhereza byinshi ku mwanya novuga yuko wamaze turakora bajya rero baryamye bajya barera amaboko bajya bibaza ati mpaka tuzoronke byinshi n'utuzokora binini baba ariko barihenda imvire binini hamvuga ati kuri bujya bikironka nzokora nanje binini utiza gutera imbere niyo mpamvu tuvyerekana kugira dutere intege abandi kandi twerekana bajya guma dusingira yuko bana nukuri amasengesho nyuma ni gumiheza gira imana gumi dutufasha turacyaheza gigwayo byinshi bizotugwako vraiment imana gusa iduhe kuramba bazobibona
statue ya Nelly Nat avuga ngo Isaac ngo ntago umuduha ngo ma link ngo y'ibintu ngo bizimuduga ngo akunga imana ngo nibafashe ngo ubwenge ngo wena team yawe
ngo turi muri rari ngo tuguma tugura imiduga ngo menga turi muri rari Ichambere no kugira delicia. Ichambere telefone ni ya Nelly Nat. Stati ni gwiwe. Nama mega tumuha. Na kintu na kimwe bafite droit yo kwandika ibyo ashaka. Na Isaac TV dushira ko ibyo dushaka. Rero muri rusangi nta muntu uyo mukondana kuri cyo kandi umwe wese afite droit yo kuvuga ico yumvira. Rero Nelly nimba yavuze kujya kandi je ndezeranize ko neratavuganye umutsima mubi. Aya nta mutsima mubi yavuganye kuko nirari mu bantu wanashima bakuditeramira ryo gwaruka. Niyo mpamvu nawe nyene nama ndamushigikira kumusupportinga mu byakora. Rero nimba yavyutse ari mu bike ari mu bipampo bimeze guta cari yandikira kuri stati ariko n'uburenganzira bwiwe vrema kandi nta kosa yakoze ariko ico no mumvisha yuko nuko Isaac tiba tutari bigugu. Turi bigugu kandi kuvuga yuko twaguze umuduga tugasohora amamiliyoni kugira tugure umuduga si kuvuga yuko twasohoye kubera ko turi bigugu cyangwa kubera yuko tuyakeneye no twayasohoye kugira twerekane yuko turi ku kazi kandi tuguma dukora ibitangaza bitakoze bakuru bacu bitakoze abadutanguriye ariko tubigwaruka dukiri ruto tugicaruka tuzokora byinshi kuruta bijya bibaza.
Okay, mbega hano cyo bibaza none Isaac TV ko fise imiduga ibi. Abyose yose gatwara Isaac none iyo miduga bigiye kugenda gute?
Mbona uburenganzira bwacu nawe tukugira ijana twoyiga buri gute cyatse ariko urya muduga wa mbere amafite nuko urakora. Nuko urakora waragize akabazo. Turi kurakora ariko nacyo cyane tuzokwibaza kuri niyo mvu twagize ingufu nyinshi cyo tondera indi déplacement izo rera dufasha mu kuyunguruza no gukora ibindi bikorwa bitandukanye. Nico no vyishorako majamake jemara ko dufise umudugu eh kujya wundi nturi ku kivi
rene nawo ni wakire byo shibigenda gute
tuzuja ku kivi
yose zira kandi byose ari witwa
mafu star bafise permis eh wene be na permis office
ndashaka kwirondera yo ingo
no ni yumva juma dukse bari kuri kamera ntavyo shobora eh urumva abantu bose muri rusangi bashobora gutwara kandi muri active ari ikintu batazi turafise umushoferi
iganaje
eh tuzomwerekana turamumenyekanisha igaje active irafise abandi bakozi bashasha tutara presenta kugira babone eh yabise abandi bakozi bashasha kandi vuba cyane bazobabona kandi ndibaza bizogenda neza cyane eh ya appel d'offre twagira eh tuzobereka ico yakoze.
Okay, akunzi ba executive je barakunda kumbaza benshi ngo mbega ko hari ngo batwemereye ngo haragakado aga surprise babemere ngo ngakabutarakaba kamize gute niko kakanyene cyane.
Oya ni gusiri muri surprise ariko surprise nemeye kuzohaba bana shobana bize mu gatano nyene ariko ko biri kose ndibaza nti hararengerana tubanza turindira wa mugani wa starbone akunda kwivugira ngo wait and see nimba ari biki emba turindire kandi turabe bizokurikira ndibaza surprise Isaac TV ni nyinshi cyane ziraje ni nyinshi cyane vraiment kandi ndaza baridushikira bashikira Isaac TV supporting Isaac TV ntibazorogereta kutumenya cyangwa kubona radio supporting de dorazi yuko delicia hari umuntu umunsi uheze atarabona igare kuri Isaac TV abura amahoro Isaac TV kuba tarapostinga ari n'ubonye inkuru nawe ubona ku mateleviziyo yose atayabona kuri Isaac TV avuga ati no siyo isindayemera izaga tarayipostinga siyo ikirenda kibashimira cyane ku rugero rudasanzwe niyo mpamvu nari twaremeye ko tutazobagwisha hasi tugira kuba tubereka yuko tuko turatera imbere rwanda ya dusapotinga dutera imbere kandi turabemereye ko iterambere ryacu ryose tuzaza kuzoribona.
Nani ya cha ikintu ngo kangure abandi bajeune canke ndazi abandi bantu bakurikirana Isaac TV na Isaac nyene Isaac classic answer basically cha ikintu ngo kwigirako
icyo bo twigirako jese nzibaza ko je ndumwarimu wabandi ariko icyo onzi kuri bijya bito dukora bavyigireko naba ariko barakoraniza ariko abandi barakoraniza diri natu turabirako bisigura nitwihutire gutanga komantere mbi uraze abarundi bafite ngorane iyo tubonye umuntu ariko akora akantu iko kwiteza imbere ngo atere imbere atangura kumutera amabuye ariko arishima yagize copy adjective yo turagowe tugoze igihano cyose yagize copy uwo turashimira imana abanyarwanda ariko twigana natwe twigana hirya ejo nabonye landry promoter baramwiganye ngo zintugira tunanigwa barakiganye kuri televiziyo rumwe ruraho mu Rwanda turabona icyegano cyacu comment ba bakti yo mu Rwanda bagitwaye ariko byose ni sawa ni iterambere nta ngorane nta kibazo kirimo ibyo byose rero tubikora kugira twerekane yuko twebwe turi ku kivi kandi na turi ariko turaba rero ico bwo twigira ko ni kijya kiza dufise bibi tukora batwegera baduhanure nk'abatoyi babo nk'abakuru babo hama dutere imbere twese hama araba bacha bibaza ati Isaki kubura ariko arakora kuri miduga agura amakamera ibimikro bishasha ibiki washaka kubara amahera ya YouTube YouTube na mera ataringe za wangu ni endorsement nimba batabizi Isaac TV ruka kuronga endorsement nzo ibereka tuzo ipresenta vuba cyane twarose endorsement no vuga yuko iri mu vyatumye tugira no muduga iri mu vyatumye tugira abatangazo menshi vrema kandi ahagaze neza nabakeneye gupublier vyi wabo amatangazo yiwabo muri Isaac TV turabaha ikaze baze gusaba ipanze nyene ku mvugo kugira nyene natwe tubeho hama tukora ama publicity nyene meza fresh ibintu byose bigende neza ego niyo mpamvu tuguma dukora cyane kugira abafite ama publicity yawo bayazanye wacu nabo baronke visibility kwiye maze ni baregrete
okay dire bigende abantu barankira comment hanyinshi kuri Isaac TV hari ngo nacuvuga ati Isaac kujya kuntu yatanga ibyo biganire ngo byo kudza arafasha abantu bagwaye ngo hagiye arabitoye ngo ama sponsor ava hanze baranka byo bafite ama ferina ngo nawe ni kujya byo ntungo batoye ngo abantu benshi batsaze baragira cyangwa ukabatwara amahera baguhaye ubashira amahera ukacugira nakaka jambo bivuga kwiye
ni bari gino cyabirije ntinya wangu ndatinya amafaranga y'umuntu afashwa vrema ndatinya cyane ndatinya kandi ndatinya ndatinya kurugero rwo hejuru kuko iyo umuntu ashaka gufashwa canke ukamugirira ukamuvugira ati bamufashe hama tukagirira ibibakwe tukaronka abantu benshi bamufashe bamugarukako tukamushira ibijya abantu bamufashije cyomenya turaheza gikwa natwe n'Imana ege Imana niyo boss idelise Imana ni boss y'aba boss urumva Imana mvuga iti ba ugya muntu aje ngaya yo bana banje bani bahezagire bana yemuhezagirwa riri kujya mama ku musenye yaransenge amasengesho mbaga ndavuga ati nukuri amasengesho nazo kwijana kandi na munsi yaciyera ndacyirirongira kaduka urumva rero ibi byose ni mihezagiro Imana igendera duhezagize bivaye nibikoga byiza dukora hama kuvuga ngo ngurabona ngo biri ngo ni misada ahabwa n'abantu ama cyari bazaye ko umuntu amaye amafaranga ntware agacamezi fana nta kibi kirimo ndavyibaze nta kibi kirimo ariko uko biri kose n'ukuri ibyo turonka na ma endorsement ya Isaac TV kandi na kazi kiwacu of course turonka amafaranga make kuri YouTube ariko turonka abantu bemera badu supporting ariko ibyo by'imisada none baza ko abantu baronka amafaranga ngana gutera imisada none umuntu aronka $300 abwira ati ntwarira ku muntu kanaka ne $300 gahemwe ni ibi 900 y'amarundi ni ibi 900 wogura umuduka urakoze
Mwese kenda kushimile chane gozi.
Ego, merci beaucoup. Ndabona nawe ewa na Delice. Alikuwa rakura neza vrema felicitation. Starboy, Santa, Juma Jukes, Hakim Junior. Team ya Isaac TV imeze neza. Iri ma team. Nga Burundi ari number one. Ari the best. Na ma team navuga yuko akura neza. Naho bishika nyenu kasanga. Harawai nyene kukusinzira gato. Ariko babyutse babyuka nga basadzi. So, ni fresh kabisa. Jose tubikeshimana. Kandi bane mukora. Delice akora nawe. Kora chane. Kuko. Namambwira yuko imisi yose abakobwa n'abantu bafise iterambere mu maboko kandi fast umukobwa n'umuntu ashaka gutera imbere byoroha cyane kuruta twiga abahungu muri umwunga kuri shingu vunyishi ariko abakobwa mwe gusa amajambo y'iwanyu mwe akumbwira ati bebe on bebe gacago muri yo ni gacugura kamera
urabandangira bayatanga
rekare abakobwa bafise ama chance menshi no gutera imbere kuruta abahungu ariko rero twikanye nibyo umukobwa n'umuntu ashobora gukora n'ama business yiwe agatera imbere faster umuntu ashobora gukora ibintu byose bigatera imbere ku rugero rwo hejuru rero Delicia na Santa muri tuhererezi twacu muri tubebe twacu dukunda muri Isaac TV rero nzogyoherwa mbonye hirya ejo nagiyeje na mama baba boss lady mu gutanga akazi handi nije kuronga message ngaya mu kanya ya competition araba competition kumbe bazo yabona bada ya Santa arimo ba competition meza cyane Isaac TV tuzo kumusupportinga kugira atere imbere maze Delice na nyine utere imbere boss bose muri sanga atere imbere cyane abwiye ati umwe wese muri mwe gini mwashaka kuva muri Isaac TV mushaka gukora ivyi wanyu mushaka gutera imbere Nimuzobe muri Isaac TV byakorera abandi cyezongwa nabi ariko mugiye muvuye muri Isaac TV mugiye gukora byi wanyu namubwira mutere imbere genzo basupportinga genzo bashikikira maze mwigire mumeze neza maze vuga ati nkuri Isaac yaraduheza giji bibi nibi maze nabantu bazobananya baryohegwa uko muteye imbere zo anteye imbere
ngo genda bizi gose arakunda kuduhanura nsinzira bakunzi ba Isaac TV rero
Ana je rekanda bashimire cyane nshimire mwese muri sangi madukirikiranye hama baba ndo gufatwa na mihaho bihangane kuko ni babura ba mihaho ntibabura vraiment abandi bafatwa na zangora za mihaho uko bagahahuka babonye kuratera imbere bakumva menga mitsimi giri bace mukanwa baravaga ngo ni kwishima bavuga ati ngo nukwirata bavuga ati nukuri peu importe birabasha ninda yakorotse barabivuga tureke wavutse so haro byinshi rero batarabona nibari mihaho bihangane bafata imitima yabo bayikaze ari active cyafite ibintu byinshi bi big tutarerekana bitarahera bitarerekana nitwerekana rero bazuca bajya mu serum ariko sivyo tubifurije bihangane bakore cyane maze twese dutera imbere hama ego ndibaza nuko
ukingira bivuze byose banje kandi abasezeri cyane gose ndayibutsa ko ndabakunda umwandanye mbwira subscribe
ibiza kumenga n'ubyo wewe nibiki urimo imafungo
ndi mafu ari karambeje no kwigenda cyohewe bro mazi ko namandiko ndatwenga ndabakunda cyane ciao ciao.